Usuka la usuka khona. Uzongitshela ukuthi mina angingathandani nomampo ngoba wena usangamgenga mawufuna.
That's exactly what I'm saying, so.
Nalisuka rajola.
Wenza lanka wena athi. Ribuyile ka lisoka lena la hawulena hore leng ga poverty.
Ayangazi noma ngiredi ukuthi ngibe sebudlelaneni nomampo.
Mina ngakujela. Kuthi igazi lakho lathini.
House of Zwide. Tonight at 7 on E.